Nasema ore mkono wino, asante sana, na kushika mkono, na shika mkono, kusaidia.